kononongeka ndikalankula mwatindagulidwa akutipo tindine watsopano ndikakhala chete adzalankula ndani wina aliyense ali ndi zitatu thupi moyo komaso mzimu inu musalole chimodzi mwayizo chidzipita pansi mukuonera ndimabishop analemba chikalata kuti ndale zathu zisinthe mulungu mwamba nayikapo dzanja wana wa mulungu ndzikongofunika tisasiyile andale wokha kuyendetsa mdziko lathuli opempheranso tilowererepo tingakwatirane amuna okhaokha tisasiyile andale wokha pakuti achuluka ndale adyera okonda kukhutitsa zimimba zawo dzazindikira ndalama zonse zatha
anthu yawa amadziwana pakuti amadyera limodzi sangaulule sangaululane adzaulula ndi mwana wa mulungu ndithudi anthu yawa amadziwana pakuti amambera limodzi sangaulule sangaululane idzaulule ndi nkhoswe ikafika
teka bwanji zina za chilendo taposa nkhondo yomenya ndi mfuti tikuona zomwe tisanaoneko kuchipatala chathu chachikulu mochale kutsekedwa mitembo kuola ati ndalama palibe zokonzetsera si wonse andale ali woyipa wena mwayiwo amakhala abwino koma ndivuto mwawazungulira angoti yesi bwana ndizoyipa zomwe sipotira ndalama zathu zobedwa mapasi wogulidwa lero angokhala mundipatse ndithamange thamange nawo ndalama ndikakonzetsere mochale wosauka mwini wokhoma nsonkho usazibwerengetse mutu chabe kuona kwanga kalipo kalipo mwina kumibandwa kudziwa kanthu
amadziwana pakuti amadyera limodzi sangaulule sangaululane adzaulula ndi mwana wa mulungu ndithudi anthu yawa amadziwana pakuti amambera limodzi sangaulule sangaululane idzaulule ndi nkhoswe ikafika
zingatenge nthawi zikufunika tiziyamberero wobwera wena adzapitirize potero malawi adzatukuka misewu yathu lero inadzadza pakufunika misewu yoyenda mwamba palibe kanthu ingatenge nthawi winayu wakayamba winadzapitirize ndalama za ndege zingathandize alimi kuti adzilima okha osati kuma gawa chakudya mbewu zina zizisalowe fifite timaferanji ndi njala malawi pamene nyanja yathu madzangokhala kodi sitingayambo limochilira pomagulirana alimi zopopera madzi miyala ya maziko lero tiyime kaye tipitilize zenkaya zambuyo mu posa tengera kuda nazi yamba ndani polo wa fifi tetili nzolo zega
yawa amatiwana pakuti yama jera limoti sanga urule sanga urulande hata urulande mwana wa mulungu nitudi yangu yawa amatiwana pakuti yama mbera limoti sanga urule sanga urulande ita urule likoswe ikafika. Ndiyawa amatiwana pakuti ama mbera limoti.